One Vision GH, your best online news portal.
Area this mama One Vision GH, so now we say a sound so bad. Be a crowd, be by landia king king. Any a sabre dia ya landia nso dia ni a son sem nam tita mi kuchu. Ni ense se ni ni na mo emfa ma we fi dikasi. So uti na wa subscribe no wa share notification bell no so ho boya. Na ni wa hu se ni ya ya na ekro no anu maso yen konko a na chese ni 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 ni. Ije tiato. Ensem ya ya bua bua no sabre ya ya de esum wo no. Edoso papa bebre bes bubrijas. En a sabre ya de ni ni na etwa wo. Na de ya de ebre wi yebusia edoso papa yemfa na mobosu ne mfa na finchire mun ntwaso emfa ma na de atienie wa east yenya ne ntia se asrafo akotwa shikuro bi so ompote makuro mafo ne se besisi se omunim de ntia asrafo na ba ho ba ji moto ne sakre ne adade ehadwen aduhu ani suro wura wo mum ntia ba mo mu hu wasa na sanso na fire tenders bi na odum gya dwuma ku mpanifo bi afa na omo de drum won krampote mu ha ba bi na omo kwa ko dum gya abrosan na ye dum su gya no edire kogu ayi of fire officers no so ama enya asem ketua na ye be kwa sha man tema lan nso wonum omanfo osese ne omakwa ntempo nye no obiya ma ho meto aba ubakura unya ye mpiempo meto na hawa Koomson bua na chita afo binum ko bu nsamchironi a ya kaka basis se posifo ntima nya ho hwe ya trokrata akoma MPP fo mu nso ntima nka ho sabinya nsase bia mfa nkyereye no sa na tie dia ene maybe sa wa Koomson tena abato ayeto no manse ndro ni bia nko ono ankasa omunto oma ba na omu report mu omu station eno anono na asantima mpo nso so abato yi obi akopa interrogatory nwanhe ya de abia mso awia ne senti se kyna eho abato na amaso a na je se free die free abusia wei ene nsem ebrim yensa soso ya de esugo e wa video so wuti yi na wa subscribe na wa share na fo front set to me akabi osomfo this poku kongonko bono champion na abusia nyato wa se na ense ne munche mu se ne sitie no yemfa ema e wa video yi eso yen free ensene munche mu ase ewo farming community bi eno ewo wa east mensi ni mu manwe na opie mu ho no ma ye tie mu asrafo akwa kwagu kuro no so kromafo no se besisi se wo munima de kuro nti asrafo no etumi aba ho no na asem ni nyina ne se wo mso wo hu se mante ba mi ense bi ehye atade fefefe kama ya wo munenam kuro no kwansi cha mante kuro ya sanso ehye asrafo atade wo mso wo mko twas yi bai embe monitor kuro no hwe se ne musiti o se den afedu o masa akwa sha asrafo atade aba ebinu musa nso ka wo mo mba ya de ne nya fedi agro ya to pempim no go no kam ena ebinu ma kae chere ebinu maso aka ni mu ena ene motorbike ni besi akwa ni age sakra kwa ni age ya age assembly member mpokura de ni motorbike age asanso aka ho ama sabre de o manfo ni so omuni ma de cropot nti asrafo na bo omukro nso ne de yasomo mo se wo mo mra meye na asrafo nso de eja senye wo mo kasa mafo a posifo kura ne mfie nsendrofu na nkampe so sereni wonu ubusa na senkura wo mfie kura ba sene apenyina watandwam na won hwe ni mpo na nkampe so yiwa no ompe muwa mpo nti sene asrafo yi chese wo mo abaji wo mo kuro ya kenten so na amahu awura amamfo mu no wo mo serese aban ne mpenfo wo honka bibi mfa nkyere wo bambo agina tukuo ye wo mensi ni mu headed by onumunyamfo Dr. Suleiman Kandia won na sabre ye hwe ni mo kwanse obeba be kansem pa bi edi a kire womanfo no na womo hu ade cropot ntie nam so ma asrafo yi ababe pim womo mpotem ho no woni nsedrofo nso nya ni nkomo tebusen de be firim beba bia ele beba be som ewa fidie yi eso maame to aso na mpiemu ewo awrahosem bi ya ene ato Ghana National Fire Service ku na wo mde krata aba monte so na ja etentie die nya che so sanso pebre mu die na ne ayire de se ne ja no duma na hia na beba nti duma na ebe kwa kwa dumu nuo na eje hwenhwen bi ena ema no homne so a sabre ye ne empanifo e kira building bi ya eje to mu e ya abrosan e wakakra na fire fighters yi eko hono mesu omu ko akwa bua na asemi esi poti ewo Westlands community bakwe no ewo West Legon Akla na kwa omu kwa eguso anye fire tenders yi bisisi eni muho polisi fuo ho omu omba shadi yansu oho fire officers yi su jina esro hono mneja omu edum jayi diye hui yane se prekope abrosani zim a beautiful throw ababe gu form the other so. I'm a nyasa mketua ma fire officers. Inipa ma akuma kwa nany ena krate ya itri ha. Na wamu wawa ekan wamu kese. Na mienu dia itri mo wamu dabre muwa den pa 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 pa. Ama baby wamu dano. Ginya me. Mienu nka ena nso adoko tafugu sobo wamu humo den. Sebe ya wamu nina benya wamu nkwa. Asansu kutebi asansu nya humo den. Edi ababa so mo tesa mai gana. Edma bia ni muhao ya e wamu. Nti sabre nyasa. Sem ketwa kura se sa amania ni hawi akwa koto omanfu we ni ma wo mo esre wo mo sre pa sa da san ni uko nkotu je ni ma no abo mpae na di aka wo mo san se de ko de ban eni enyan papa 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 okwo akwa ko hwe edundum eja na wei na akọ akwa akọ ba nti ebusia yen hwe de egusu a ekọ suwe yen hwe de mpanimfo ebe san so de aba biem Empire ayebo ane siye beti se wamu huye. Enuane empire ayebo. Wamu huye di enuane epe. Enuane epe. Nti yebo empire se wamu ebeto wamu asunjimu. Abuzia wana vision jesu ni yebo madina subscribe na share na fufronsa nkebi na wamu mshwebi. Nsem nuane yeguswa yede ema uo ewe fidye yi esuwa no. Na yetuwaso nsembi siye ba anu wabutumpu. Ya kwa kopie mu Ghana Journalist Association titire ni eye Abet Kwabena Dufo ye boss yi na Sabre wode ensema ba betudwa na sentence ye beka ya soafo ya wohwe amane ni pokupoku ne odaya se ene trapia ni ade so ese fisheries minister no wasanzu ye MP ewutu senya east maami Mavis Hawa Koomson. Na mami MPP fuo wamo vetin ya ekoso ewo kekosu. Ena ensentroni bakwa report de ma Cape FM. Ya ye freno David Kobina. Enkrofuo binumo emisteki ye. Na abra mami ye ba honom ne yechirimo. Ane binumo tuwa ya mpia. Enye atimdidie ne empochani adie. Anaja. Koba se ebro kwa kwa bomuno. Ensentroni yinso kwa ji ebro ibi huya ye. Ena. Womo ebo no pa na nyasa mketwa nte na msoma ebro no mu no na mami Mavis Hawa Koomson o ye beka ya wo dekrata ba ba nte se sentroni na ye bo no no onim ho hwe onye onu na chitafo mpo ne bo no na ne husun wa ohro ne nsa de firi no pirato na nsoma ka sei wura abet dwumfo ene ne mpanimfo so womo tro krata akoma MPP mpanimfo so ye nhwe na sase ne hwhwem na womo omodo omo sisa ka omo nsa ka nsentroni no ye nyinimra ye nyisafo ne mra monte so na ye hwhwe ne ntwe womo so afei ye nua no so ye san so de asem kro ye akoma posifo so posifo hwhwemu ama MPP fo nso mu aye o eno so leta no amba enti kwamna dwomfo etire mu sese ye ya omo mfi ye no eja sabie blu sabie kronto kwahwe na osi edeme yonko ne nne me etina abato MPP fo beto no e manzendroni bia nko awutu east wo awutu senya east wo se awa Koomson nti okwa akokaba ne vote a ye to anase coverage okwa akoteki pictures and videos and what have you don't go there. Nti ensentro fo momye nso yenye baako ate momye nye baako na eya wo munso hu se ye nso ye ni abre adra fo ti etu ya na ebi ni mo ye aduma na ye bo wo machi so omunye baako na bu ye aduma we yankwe we ye aduma na ye na ensentro fo asem ya yempenufo de ba ye di di so frenchem na kyna obete na ye ba santimamu constituency sa odro de ekoso ni aba enkran de ekoso etifi ni ebo na mfifi ya wutu senya east obete west de obete south de obete de kika ho de na wo nte wutu senya east de a so ono a obehu se wa ono a wa yemfom so so ehun ombebu ensentro fo nte yesremo anya do momfa anya aduma na ono nko ane de nenkan sinsem obi anka na sembim No, no, Duma, as I politicians, umbaya popular, a nyans and truffles. Politicians being them, they are known by their faces, some are known by their voices, some are known by face and voices. Ninny nyans and truffles, no munyan kitan, we didn't among bones. Ah, MP, when you as soon as you when you been tin ye. Nasa, oh, be banner, sebia, bibi cra, says ya. Abma batrimo, also so be as an answer, me could see ye. Matrimo, also so wouldn't say joining it in our ebia. Senya record and put a kitana and a phone a kitana and ebi or de ye video be an hour recording be and I be a busanzo free ye and I we as enjoying an American ID card. Mudia mote das a brahma so popo mabuni penevia fenamba kase it was mistaken even the air she granny say almost a muni moje ne mo madam no so coverage a beca a yintumum. Ubi ama home cover mu ha dia mo pro abusia wura fi na san kofa yenchi safa ya officers ya eda ajirigu wo mo so no eda abade me wo video no ntima me mfantum na yenhwe no na fe mento aso
Jesus, what is no hope?
Ausia forma yanto aswenti weyi arahosem a esiye ewo Instagram potem honom no video no ena media befam ama wono yegusua asaba wuram ewo amanyosem ne yakwa santemampon abato mpesua so wochina da abato ya MPP for kwakwoto ne se bibi ebesankan mu na se hode ne ntimi amaso a na achese nipa binum na wo mu akwakwaje enwanhwe ede ababa biam so nti enwanhwe ni na bema abato no se emma so se beba so ye hwe efri ne kokopem echina de ye beka se mu wanso munwa se bia mpanimfo betume to ho na mobi na wo ma ye ntutu ye bia betume aboa na yetume ehunu se ebi ansesan abam anase omanfo na ede nyonhwe ababia msui ebi omatwe asensan a sinyawie ye ene ebehu chele ye gusu awatwen ye mu ehwe de mpanifo beka ede afa ho ensem bia hwehwe wo maso na dam nasepo ya wo modwene ho ade kanting fa eninti ene omonam so ede sa nyonhwe aba ababia msui nti ye aboa bi sun wo sese ye hwe na abatoa ya MPP for kwa kwoto no chene yin so ena mpanifo bi nima fa sa nyane so e tu party mpanimfo efo echitafo efo ebi ene edi tu dwai ensentrofo muye mbibia yebeba ho ya maho a enyeye ye muye emu enyeye so ahu mu de mpa kura mu ne ebe yaka yenya ye betima chintia ba bepeye nse betima ye investigation hu yense na mu nso e de mu dwuma de mu die ne de mu ye ne yen se ye ya maho a ma mekava obi anti bi ye betima wi aye ho adan ye ho a disgrace e ho behumu nsem bi mu aba abeka na won so so betuma disgrace ho aba betena radio station so abeka wa wasem this ya ton safrew nti sentrofo a eba ho ane nipa wo mo eba ho enko kasa e bia nipa no manhu se okuta recorder manhu se okuta camera manhu se o she ayi crew jacket bi nti manhu ni so ye sentre ni nti mabo no ei he na chese wo ye gana ni na so jina ne ba bi po ne bia wo behwe bi na bibia sia sebi ebru sebi okronto watu tun adwena wintuntun nya daje hwehwem se nipa no wo firi hia na zo firi ote da se abra wo diem rika akwobu onikro entokwa pepepe mentime wase sene amusi ye national wine eyi mu executive akoku basabasa ebia ensie ene adiade na musanso eba flag bearer beyi ye ene nsu ku ene nsu so eye guy ye ene nsu basabasa ebia ensie no sana parliamentary wine nso mpanimfo agbodawro efa asumdwe ho ese Ghana asumdwe hia ese ne bibi biara amanwani bia ba beto Ghana enti yempe wetim na kan bia ne basabasa ye bia ewo abatun yenhwe na yema dwodwo ene bokɔ blɛo Ghana bake ema ensi ewo abatun na kyna enwunwunu no ne ehu se bibi adadin obi ahun se wetes revro enwa ne yehwehwe ewe abusia yemfa wonsi
One Vision GH, your best online news portal.